umculo wokholo uchaza ngokucula esesihlalweni esinamasondo. Nginibingelele engiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili i-radio inkeze. Lami igama ngifeze ukuthi wakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma kuthi usemusha la ekhaya, sizocela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulika, kanjalo futhi nokushera okukhulu kunakho konke. Isihlabani somculo wokholo uDebra Fraser sithi akuphelile ngaso njengoba sicula sihlezi esihlalweni esihamba ngamasondo ngenxa yokuqina ugulo okuhambisana nesifo sikashukela. UDebra ovele kwividiyo esabulala enkundleni zokuxhumana esesihlalweni esinamasondo utshela abantu ukuthi isimo sakhe sike saba sibi, kodwa ubonga umdali ngokumqinisa esikhathini esibi. Waduma izingoma zakhe ezithi abanye bayombona, abanye bayofisa ukumbona, nekanye ezinye zithi hamba wesathane, nezinye nje eziningi kakhulu. Uchaze laphana ukuthi becula elempompo, uthe eya njengoba bekade besifakele isicelo sokuthi azocula, ubesethi abangayisabalalisi ividiyo kodwa bangamlalela. Abanye bathi uyazenzisa kodwa angadlala kanjani ngokugula emdala kangaka. Izilakhe alinankinga kodwa ucela umkhuluko nje ukuthi angabi kulesi simo isikhathi eside. Kubikena laphana uDebra umculo uncome kakhulu odokotela basesibhedlela iChris Hani eBaragwane, wathi bamamukele ngezandla ezifudumele bamnika usizo olusezingeni eliphezulu. Exoxa nabezindaba laphana uthe ungeniswa esibhedlela ngoFebruwari kulo nyaka, usanda kuphuma nje kodwa uhamba odokotela abazama ukumcathulisa ukuze aqale ukuhamba. Ufeza ukuthi usazinze eGoli futhi weswekwa umndeni wakhe nabangane ahamba nabo, yize kukubi bemkhulekela. Uke waphumela obala phambili nesho ukuthi unesifo sikashukela. Uthe kuyimanje ulungiselela ukukhipha i-albhamu yakhe esebenze kuyona noBig Zulu uKhuzani onomcebo zikodwa kungumakoti kuye ngoba ugane indodana kadade. Uthe ukukhishwa kwayo kubanjezelwa ukugula kwakhe ngabe kade iphumile. Bafethu ebekulona udaba namhlanje kwezisenkezweni enginethulelwa. Ningakhohlwa ukusubscribe, ukucommenta nokulika nokushera. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.